ndabaramutse cyuti namwe bakunzi muri ko murakurikirana ibiganiro vya televiziyo isanganiro kaze ni gwanyu mu kiganiro turime tworore kiganiro cyacu cuno munsi cyadushikanye muri komine Bugendana y'intara ya Gitega aho tugiye kuyaga n'abarimyi borozi na cyane cyane aho tuza kugaruka kubijanye no kororera mu mpongore. Kororera mu ruhongore ni by'aborozi b'abarundi basabwa na leta y'u Burundi kuva ku igenekezo rya kane gitugutu no mwaka hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero imwe agakwego gahagaze 2021 ryo kuwa kane gitugutu umwaka w'ibihumbi 2018 abarundi bose basabwa ko atagitungwa cyo bagiturutswa ku musozi. Iryo tegeko rikijaho ryatanze ikiringo cy'imyaka itatu kugira ngo inzego n'aborozi bitegurire kurishira mu ngiro nyezina. Icyo kiringo kizorangira mu kwezi kw'icumi itariki zine uno mwaka w'ibihumbi 2021. Turime tworore uno munsi turi muri komine Bugendana y'intara ya Gitega turabuka aborozi bariko bijukira kororera mu ruhongore. None aborozi bo muri komine Bugendana bakiriye gute ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko? Babona gute itandukaniro hagati yo kororera mu ruhongore no guturutsa ibitungwa? Kugabo kazoza mu bworozi mu gihe ibitunga bizoba bitagituruka bakiyumvira gute? Leta y'u Burundi ihagaze hehe? Ido ni ido ni muri kino kiganiro turime tworore. Mu gihe mu gihugu hacibonekeza abaturutse inka zabo barondera uburagiro, aborozi bo muri komine Bugendana bobo baratahuye ko kororera mu ruhongore bifise akamaro ntangere. Agacimbiri nyakigati kari ku mutumba bitare muri komine Bugendana. Eliyambo nihankuye umutama ariko yababa imyaka 75 avuga ku bworozi bw'inka bufise akamaro katari gato mu muryango, naho yemeza ko kuronka amase yo gutabira abikesha kororera mu ruhongore ngo ubwatsi bwobwo babukura mu matongo y'abarundi, ibituma yiyumvira ko ivyo kubuza ko ibitungwa bituruka bitagiye korohereza benshi.
Mukakino mbona jewe kiyo twa gite ntabwo nya leta kimwe kugira ngo ubwatsi bwazo umuntu yagenda kahira aho hose agiye bigitiye ko nyakubaha bashinze mwe mwe bashinze ngo mwe nkango zose ziri mu zo cyo kwazahirira aya inka zo zihone ko hindu fisi iziraga bije batunzwe ko ari mu mitumba aho umuntu yagenda kahira aho hose abanyari ubwatsi ariko ubwo bashinze iyo tegeko ntabwo uzokija hundi afisi igitumba nawe ubwo bworozi bugiye guhona bebe cyatwe kuzobazi ikura zituvye ko nundi nundi bwanze ko nzipfye cyo gusana ibisenge cyo nzitatu nanzi neza he kwazi intera ati dukurireho nzikira ko twahira ko yete ko bari bashingwe imuntu zo zokora abandi abantu baraza abantu bo ni nkuko bisa ko kwahira mu cyo wundi kirazira ubu natwe ko dusisi yaga dosha ko utera ubwasi butunzi nka bumva ubu yote bitarasohoka umuntu agira kahira hose kwimirana nti byashike wigiye gushika rero iyo tegeke sohokera niho tazosoha ujaho ubundi inka tubone ko azikura ziko niyo zihaba babaga bazibakurako.
Yohani Kaburente nawe nyene n'umworozi w'inka wo ku mutumba bitare, inka yoroye ngo yayironkejwe n'umugambi wa leta wo guteza imbere igisata cy'ubworozi. Iyo nka y'imbyeyi yoroye ngo yaramwungiye ubucuti n'uwo yokoreye, yemeza ko ubwiza bw'igitungwa buca mu nda. Natangwe ndamubaza akabanga akoresha kugira inka yiwe igumisa yangana.
Ika nawe undi muhinga muhire nko yahira gusa ukayiha amazi saa sita kugira amazi menshi ugaheza ukaza urayiha umufa ikazi yanwa ufite n'umunyu ukazi washira mu myaka amazi kugira sosu ukazi urayiha.
Mu ruhongore aho masumbuko Gerard akora hari inka za kijambere 14 harimo inyana 4 mu itongo ry'uburinganire bwa babi hegitari. Inka imwe iri mu ruhongore rufise ubwato n'ikibanza zinyweramo amazi, uno yemeza ko iruhande y'ubwatsi se ubya yateye bishika akanagura ubwo kongereza.
Ngaha ntiduturusa twebwe twahirira mu nzu, hari habaje abakozi bazana ubwatsi bakabutemaho yaburimye ubwo buheze acagura mu mitumba, aguze mu mitumba bakozi bagatema bakazana bazanye nanje njeje uruhongore ngaha ndakatagura nkazigaburira ku mugoroba nkakama nkejeje gukama nkizidakamwa ndazishirirako intuze agasondori kadereshi iva muri buraseri zikarenzako zihejeje kurenzako ndazikurikiza amazi zikanwa amazi karyama
gusa sininka ngo ni nkenegwa nayo kororera mu ruhongore kaburene Yohani cyo kimwe na Gerard Masumbuko babonako ariyo terambere mu gisata cy'ubworozi
yisasiye ntiraba ahantu niraye ahantu hajaga icyantu akamutse ikamererwa neza kagumisa neza nyishye nyisege igisogoro ibintu bya kicambi ni byiza kuko yumva yigiye kwishya ahantu tayibwa kicambi rusanga usanga ibihajaga ugasanga ibise byamase ugasanga inkuru y'service yamase kumuntu uze kumaguru cyane kumatako usanga imiwe nabi nabayibonye gacyagiye ati umuntu ayitunze nabi
muri uruhongore nta nakintu kuntu buragubatswe twe turashinga ibiti tukubaka tugasakaza amabati hasi nta sima dushiramwo kubera tuba dukeneye umwavu wo kuzotabira ibitoki no mu yindi mirima mu bindi bitegwa turasasira cyangwa dusasiza ibyatsi haje imvura iguye itosheje tuzana ibindi tugasasirayo tubonye amase yabaye menshi cyangwa tuvumbura tuvumbuye tukaca dushira mu wundi bwatsi kiguma yiryohererewe nta ngorane igira nagatoyi guma idoshe kwa kundi kubera byangombwa ibigumi bironka igwaye hari hajejwe hari umuganga yama yaje kuziraba azikurikirana igwaye nkagenda ashobora kuvuga kwa telefone ati muganga ingwa inka iragwaye ingo yivure acambangukira akanyaruka katazanye imiti tukayivura hamigakira
turi mu ruhongore wenda bishoboka ko igumi yasanza aza isogoro cyiza kuki bishwe mu yaho nyanze mu byatu bisosiri ubwite mu gahinga mu gisanza hago burozi n'ubwo ari fusa basemeshi nikiti yo ko byonona n'ibyo gusagize ngo ntwe zose zari gumaje kandi tabwate bishwe afise
kugira ngo inkigumana amagara meza no kubungabunga ubwatsi ngo ni byiza kwirira mu bwato
bitandukaniro ryo kugaburira mu bwato Rabano yigaburiye mu bwato bisaba yuko ubwatsi iburya neza itabusanzaza kandi itabuhonyanga ariko usutse hasi hajya ihonyo zikinono hari gihe cyusanga yabuhonyo ikitaburiye cyanke yahonyoye nk'ahantu mu mase imaze kubuhonyora kikamwimotereza izo bikiburiye ikibuheba gakibwe mu bukatanyanga ugacusanga rero kugitaburiye ucusanga igumishonje no guhaga ntihaga kacusanga inka yasubiye inyuma ironze ku mpamvu kwa kundi yarira hasi ari kirira mu bwato irabujya bwose kabumara nabujya yasheshe urabuyora ukabusubiza mu bwato hama ikaburya ikabumarira bwose
nayo umwimbo ku nka ziragirirwa mu ruhongore n'inka zituruka ngo biratandukanye
iyo tuturose amase twagira bateza umwonga tabyo ubigori ugatabiza hari by'impeshi habusa hagutse ko utera amasoye yose ugatabiza amasoye ukundiye kandi kamaro yagize amata menshi
tuzitaho kuzisasira kugira ntiziryame mu mase n'ahantu mu gondo ngo zigume zisa nabi cyarire tuca tuguma tuzana dusasira inkikaguma yibereye ahantu heza kagize n'umubosaza na data bujya gashika akavuga ati ndafise umworozi ankurikiraniye ibitungwa neza amase aya masafiti akamaro uru ruhongore tuyatezamwe ibiharage aho hefu musi ikigo hariho nahandi ku mutumba hiyo ayasigaye ngaha ibigo nko ku rutasi dutera ibigori ku mpeshi ibiharage arayasigaye aha hariho ibitoki cyadufururira ku bitoki tukayashira ku bitoki amazi arahari haho muci tuca tuvomera igitoki kigacha kiguma gitotahaye Hari hiki hari imwe yo haruguru y'umuntu twana haereye ko kugaburira igikivyara irafise kuba ifise iritiro 11 mu gitondo ku mugoroba yashobora kuba ifise iritiro 11 iyo o niyitanga umwimbu cyane hariho niyikurikira nayo nikivyara irashobora kuronka iritiro 9 idugije igaciduza gushika ku 10 hariho niyindi ishobora kuyuza ironka iritiro mu gitondo 5 ku mugoroba 4 hariho niyindi ngaha ironka iritiro 10 ku mugoroba mu gitondo 10 uwo ni wa muyimbu twe tuba turose ngaha iragiriwe mu ruhongore niironka umwimbu gusumba igituruka kubera igituruka abaya iba yamaze kuyasebagiza ku mitumba yayasebagije ku mitumba rero ukaza guhaza nta yuronka ariko iyiriwe mu ruhongore iriraho iratekana irushe iraryama ikaruhuka isubiye ikavyuka iraba mu bwato ikarya ikaruhuka uca usanga rero hari amata urose ntangana nayijya yaririye ku mutumba
bano borozi babona kumwe bijyanye n'itegeko ryo kororera mu ruhongore
beshi kororera mu ndu ntibishoboye beshi bari bakunda kuturutsa ubwo rero kugira ngo nabuze kugira ati ndabyemeye kugira ngo nororere mu nzu numuriro kuko ntazokorora mu nzu nkanorore ngaha ahundi kayoroye nuko ayoroye sinzo kwahira iwe kandi nanjye nzi ubitungo ahubwo n'umuryango cyo gutera cyo bona iyo cyo cyo tugira umwe w'abanyagihugu cyo kuri hindura kabisa bino ukayitwa mu bantu nyine ko wahira ko wamye yahira naha niho ubwozi bwo gufutwa ubukene butera mu bantu inzara yinjira icyo leta yo duha Dahino ni uzo bivina ni yazofuta azimya kumwe ngaho nyina akunda zinga
arasizwe ni bagutahura uwo mugambi nabwingo bari babisemereye imbere y'igihe ni bawororere mu mpongore kuko barahomba igituma bahomba ajya mase zita ku mitumba zirira mu ruhongore ziyagumiza ho nyene kandi asanga yungutse na yari yataye hariya zamye kurishiriza azobahombye gose ariko zayataye mu mpongore aho ziriko zirarira azoca yunguka aronke nayo gutabira nayo gushira ku gitoki no mu ndimo eka no ku bindi biterwa byose nayo abandanije aturukije azoba ari karahomba gose
inka ya kicambi niyo nziza inka ya kirundi we iguma igenda mu gahinga zirata amase mu gahinga ninya iguma mu nzu usanga imeze neza ntamenye nk'iya nyene njya kimihembe nziza niyo kicambi Imana none ubaha nuko namwe kurikirana ibyo dukora bakaze nabo bakaze barahirira bakaze bazengiya mu nyuvu zirapfa nayo mu nyuvu bakaze bazahira muhe bazi nkugase zikaze zira ya munzu zikuma ruhande rumwe
Gorozi badufitiye akamaro ko nka twebwe tuzorora atabugera duha kazi tukamukorera kandi tumukoreye nawe avuga ati reka ndabahembe nabonye bakoze ko natwe bugira kuba yaduhembye ntidusha tujya mu ntuze yango tugiye kuborerwa cyane kugirane ajya amahera turiko turashaka natwe dusha tuyakoresha mu bintu byo mu ndimo gutera uduharage kugura gafumbire uduharage tukimbuto tukarima gaheza ari nk'utunze umujyango n'umujyango ukaronkeraho agahuzu gasabuni akunyu gucyo oye nibwo buzima butworore ugasusanga nakagurubura karosura kaguze nawe ugira kikora korora muhira kugira kaze kaguteza imbere hanyuma tweni iriraro intuze ya iriraro nico tutubona riduteza imbere aha bahira hahira abakozi tuvuge ni bane twebwe tugaburira babiri n'umukoresha wiwacu agira gatanu n'umuganga agira gatandatu baraharongera akunguko gose
tegeko risaba kororera mu ruhongore bo byazananye nimvo yo kugabanya amatati hagati y'abarimyi n'aborozi hamwe no kugwanya ihanahana y'indwara mu bitungwa umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema bivuga yemeza ko iryo tegeko yitondewe imbere yo kurishiraho
ingene ryatunganijwe nuko twabanje kubaza abenegihugu kuko babyumvira harabaye rero kwishikira ku rubuga harabamanama harabiki baratanga ibyumviro abanabandi ico twashimye nuko babonye yuko bikenewe yuko haba iryo tegeko ukumbo nyinshi ikumbo z'uko hariho nk'intara tamatongo manini manini agisigaye aho ibitungwa bigenda kuyerera kurisha biyerera hanyuma hariho n'izimbo rero zatuma twama tubona imanza hagati y'aborozi n'abarimu bakabidushikiriza byo twarifatiye ko kandi nko mu bushikiranganje ari ubushikiranganje ku buhinga bwarize burabona yuko bijya bintu byo kureka inka ngo zigume zituruka zirisha zituruka hariho guhanahana indwara zibitungwa ariko rero cyaragiye muri 2018 twari twatanze novuga igihe cy'agahengwe periodo grasse y'imyaka ibiri hanyuma baravuga bati kugira ngo abenegihugu bitegure kandi kintu twavuga tuti ereka korora sukora kumwe kwa kera usanga ufise inka zitanu zikamwa amaritiro atatu ugasanga inka ikamwa igice c'iritiro y'inanase iritiro kabo ugasanga umutama yiriwe inyuma y'iyo nka ugasanga ibikorwa byo mu rugo nde ntakigende ugasanga abana bari kuja ku ishuri no biri inyuma y'izo nka erega hari ibintu byinshi uwo mugambi wakemuye turijanye mu nama nshingamateka na ngenzi z'amateka murazi yuko nabo basirikira koko abenegihugu harabaye guhanahana ibyumviro ndarijanye yo baravuga bati hariho aho tubona itegeko aho ni muri 2018 cyaraho tubona ku iryo tegeko ririko rirakurikizwa genda nko mu Zakayanza genda nko muri Zangozi za Muyinga nta kibazo na kimwe gihari mu nama nshingamateka na ngengo z'amateka baremeza rero yuko twobaha ico kiringo c'agahengwe tukayikura ku myaka ibiri tukagishyira mu myaka itatu hanyuma gutyo abantu bakitegura ari ushaka kugira inka nziza ari ushaka gufata ingingo y'imirima zoteramo ibyatsi n'ibiki ibi rero kandi abenegihugu batwengurukiye batwarahejeje amasekeza mu gihugu cyose tugenda dusigura tuti igihe kigiye kugera ntara zimwe zimwe twabonye ko bagifise agahaze cyangwa amakenga uko bo bavuga bati twebwe turacabona amatongo y'ukuragira amatongo ya leta none ko tuyagomba kuyarima ayandi twamaze kuyatera ko ibiti by'u Burundi urambaye niyo ngorane bari bafise kuko wabona kumenga amatongo ya leta ntawe yaraba niki ariko twarahanuye kandi twarashize muri iryo tegeko umuntu afise itongo rinini cy'amatongo manini babyita mapadoki yuko ashobora kurizitira hanyuma akashiramo ibitungwa byiwe bikarisha nk'uko biriko birarisha byidegembya babyita amapadoki cyo kirimo izi nka duha abenegihugu biciye mu migambi yabo dufashanya mu iterambere nta n'umwe bayinka bagende kwiragira ku mitumba eme kandi ubumbara bwenguka cyane kuvuga rero yuko ijya tariki yabanduka kuko ubu bose barabizi kandi cyo gituma ubona imitima yabana n'abandi ituje tekanye kuko twaramaze kubashikira turababwiye
naho biruko ku mitumba itandukanye yo muri komine Bugendana kibonekeza nuko atabwatsi bw'inka buhagwiriye.